ngathi ongayi osompempe osiphathele lo mdlalo wethu namhlanje ukuthi ekhalezane ndijogeje ibhenshi macala omabini nakhona enye inguqu abayenzileyo bathi noko 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 makhe sibambelele kule mizuzu elishumi ishumi lesihlanu kwesisiqingatha sesibini somdlalo sibone okusawuthi kwenzeke. Sugalahlala nje kwesisiqingatha sesibini somdlalo isiswa leqela lekhona letunisia bona bafakela ukubala omhlophe.